Najua Ramaga, man kuviki msani. Kauna bile gwenge mago osewre primary school. Watu waketo signboard ni, mondo bed mar primary madembele, gi mar junior secondary. Akwayo ni umed subscribe to YouTube mara, mane kaka, mane yo ma ukonya godo. Erukamano ahinya, kanga sandike, ang'unene. Erukamano ahinya.